omunga mbire kumwagala nyabagenda womulaba omunga mbire mwetaga ekabi
wakatakatake
Yoye yandaga ekitangala bwe yantwala mu kanisa ekirabo kyeyamba kitabo kitukuvu kyekisinga sebagenda bw'omulaba omuŋŋambire mwagala bambi yabagenda bw'omulaba omuŋŋambire mwetaaga Matama oh mumulete 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 baby mumulete ah yeah yansinde kazoli